olo e mafuta male SPS Samoan.
Muamua tu ua faali e le minisita o le vai fafo Penny Wong. Le faingata i le malo tele o na ave esea mai tangata nuu au se talia olo o i le panona, ai o feangai lea tunu umaoso fainga mai Israelu. Na ta ua e le minisita o le au fai o tangata nuu au se talia i le panona e matua to tele, ma ua sili atu na ilo le au fai o tangata nuu na mana omia o na ave esea mai o na otaua ma faalave lave faanatura mai isi vaenga o le lalolangi. Ua faitau se lautanga ta sivili le panona ua maali liu mai leo sofa inga Israelu ili taua lea ua faatateleina ili vao Israelu ma le faala potopotonga a Hezbollah i le panona. Na fautua ina Penny Wong tangatanu u Australia olo o le panona ina ia tuua lea tunu u ini malanga vaale le sivili pe a mafai ili taiminei.
The numbers in relation to Lebanon are much higher than anything we have seen in our evacuations out of Sudan or Israel, or those we have taken from Gaza. So these are very large numbers of Australians who are in Lebanon, which is why the Prime Minister and I have been calling for some time for people to leave. I would urge people, if you are able to leave by other means, please do so.
Le Minister o le vai fafo le malo tele Penny Wong. O le afiafia na nei e tau o fia i le fono o le puipuinga a malo au fatasi le United Nations Security Council. I le talanoa ino se fuafuanga i le tau o utua la imei nei i le vao Israel luma Hezbollah i le panona. E tu sai ma whamatalanga mai le whainga malo i le panona e to alima se lau ono se fulmula iwa tangata ua maa li liu ma le afe varu se lau toru se fulmula lima tangata ua maa nunua mai le osa whainga Israelu i le vai aso nei. Na sao noa le tupu o Yoritana King Abdullah, o le tawale nei, o le a afia i maisia tunuu, o sa sae i tutonu.
No country in the region benefits from escalation. We have seen that clearly in the dangerous developments in Lebanon over the past few days. This has to stop.
Le tupu o Yoritana King Abdullah. I lana saunoanga i malo au fatasi na aswana na fi na ta ua le perenseteno Ukraine, Vladimir Zelensky. Lona le talitonuina o le perenseteno Rusia, Vladimir Putin, i ni feutanga inga, e whaamuta ai le taua, ma le oso wha inga a Rusia, lea ua lewa ona whaia Ukraine. Na i e ta ua, paule awala e whaamuta ai le taua, o le whaamalo sia lea o Rusia, e awala i le tao fio atunu u o Iran, ma Korea i matu. Mai le lango lango ina Rusia e awala ele tu uina iai o a upenga.
Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter.
Le faleliwina mailinga ngana Ukraine, o le saanoanga ale perezitena Ukraine, Volodymyr Zelensky. Na faaonga aine le failautusi au au malo au faatasi Antonio Guterres, lana saanoanga amata ili fonua malo au faatasi le United Nations and General Assembly. E faaiti o ina aita ita iwa tunuu olo ofaia o sofa inga itaua, e pei ona molimo wina Ukraine, le Gaza, Sudan, Malepanona. Na ye saunoa o ta itai nei, ua le oto iei se awa ma se mi ngao I tu la fono maa ia inga o loo whaavaiai maa loo au whaatasi.
The level of impunity in the world is politically indefensible and morally intolerable. A growing number of governments and others feel entitled to get out of jail free card. They can trample international law. They can violate the United Nations Charter. They can invade another country, lay waste to whole societies, or utterly disregard the welfare of their own people. And nothing will happen.
Le failo to siawao o malo au fatasi Antonio Guterres. Na saunua fo I Antonio Guterres, o le faaonga ino a upenga fo wotaua, ma faafita auli I fesuia inga o le tau. Wo oai le lalolangi I se tūlanga sili o nalamatia. Uavi ia le ampasa o Palestina I Ausetalia maa o Te Aroa Nusila, Izzat Abdul Hadi, Le tūlanga o New Zealand ile taua ile vao Israel luma Hamas. Na ia tā ua e le o se e tia Aotearoa New Zealand ile una ia tangata mawhaala potopotonga o lo o faa au au ia Israel lum. O lo o faa vaele manatu o Izzat Abdul Hadi ila fonga ale minister le vaifa fo ia Aotearoa New Zealand Winston Peters ma le paale mia Chris Luxon na la fai tiwi na ile fainga malo i Israel lum. Ile sawa ino tangata sivili Palestina ile Gaza mai ana o so fainga. Na faalia e vavasa maana ia Winston Peters e le mafai o Natalia le finaunga mai Israelu o lo o pui pui ilo na saunga le mu po o le self-defense pe a sila sila ile totele o tangata sivili o maali liu ma maanu nua ile Gaza mai ana o so fainga.
Toi fia faafafonga i nisi tala faapea? Faafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.